Neza kwari kure harabasaba gusaba urukundo bakugira ibi nabiri bakugira yuko nagukunda nakugira yuko ndakubesha burazi neza yuko ngukunda andanyubakatira andanya ubemeza urukundo nibaruhata babwire ko husuye Andanyubakatira, andanya ubemeza, urukundo nibaruhata, babwire ko husuye, me and you, me and you, me and you, babwire ko husuye, babwire ko husuye, ubemeze ko husuye, hajye urukundo n'ubwo habiri Niyo mpamda kumwangana Bakugira kundu musanira Basebeshi dusohokana Uriyo nanje ndumiwe Iyo numfisi vyo bafuka Andanyubakatira Andanya ubemeza Urukundo nibaruhata Babwire ko husuye Andanyubakatira Andanya ubemeza Urukundo nibaruhata Babwire ko husuye Me and you Me and you Me and you Babwire ko husuye Andanyubakatira Andanya ubemeza urukundo nibaruhata babwire ko husuye andanyubakatira andanya ubemeza urukundo nibaruhata babwire ko husuye me and you me and you me and you babwire ko husuye